abe bonga subscribe in the zele button subscribe lona ke uy football manager kulona ke iqembu ele Kaizer Chiefs yena ke ubhobi Motaung uthi ubhobi yena akaxolisi ngodaba lokuthi ke iKaizer Chiefs iyabhenwa yiFIFA ukuthi ke ingakwazi ukusayina bona ke abadlali kanti ke ubhobi uthi kulolo daba lolo kuyikwaba khona ipolitical interference kwiCAF kanti ke futhi nalaphana ke ezweni laseMadagascar ngaloko ke yena ke akasiboni isidingo sokuthi kumele ukuthi ke kugcekwe yena ngendaba yokuthi ke iKaizer Chiefs iyabhenwa yiFIFA.